It is finished.
It is
finished.
Shika, usha mata ya kuendea chooni na wewe nenda.